Sanibonani bafethu. Uma uthi ubunganakile kwi-post yami edlulile khona segment engifuna ukuyiqala lapho ngizoreacta khona kwamahlaya esiZulu. Support ilokali, support yonke into yasemsawawa, except bafethu igama la Mudoro. Okay, ngiqale episode 14 sengiya episode 15 manje. Igama la le episode umalume akakwazi ukuphumula. Asingene kuyona bafethu. Yeshua, iPhone. Shaka Fred. Chita X, awezi.
Hello? Hau, hau, hau. Sanbona, sanbona, puti smarinjani. Oh, ngempela. Oh, ngiyabonga. Walu!
Chita X, awezi.
Ngikushayela ukuthi last week ngangeyisi. Uyakhumbula ngathi ungeyisa last year, ngalast of last year. Ngikushayela ukuthi just in case ma uyodlala ufike ugange. Ngibhansela.
Ngiyathanda futhi ukubona iy'ntwana ey'ncane futhi ey'lingana nathi futhi ziphusha futhi zihlanganisele iy'nto zazo futhi yabo lona. Ziningi futhi iy'nto ongazenza futhi la ngaphandle futhi kuse yabo futhi sengiyamotivate manje kuse yabo futhi igama la uDoro yazi asiyikhathi futhi ekuse cut.